Tunapanda ngazi daily wakiteremuka mstari tuna speed mother tool washika wakitokisho zao mother hata shtuka wakilia kwao sisi kutu tunacheka kama nare tumekamo bado tunawaka pusha take over jua hatuwezi shuka madem ku dance to now crazy tuko tu mother na hata shtuka